The next day they called us, but I just figured, no, I was there early. And then they called us, but we having a problem now. There's something and then that's when the doctor started drawing Gucci. Normal person is born with the esophagus.
Yeah. And they said, your son has a problem. We are about to operate him. And we're like, what's the problem? They said he has a throat. So after the throat, there's a tube from the throat which joins to the stomach. So our son's tube was this short. It just stops here. So when you feed him through the mouth, the food goes through his lungs.
Mm-mm.
Wait, let me explain it. I'm explaining it to you. It's this short, right? So the food does not go straight to the tummy because this thing is short. And at that time, he was not eating. They were not feeding him when he got to the hospital. He was having TPN. TPN, as they explain it to us, it's something that gives him all the nutrition he needs on his body. So they're doing it through a drip. He gets TPN. He was not eating. So it's just nutritions for his body. So they said they're going to open his tummy here and insert a PEC tube. They call it a PEC tube. It's a small little tube. They insert it and then we're going to feed him through the tube and they're going to teach us how we feed him. Right? So every time when you feed him, the food must go through the tube to the stomach state, not from here. Then when he swallows his saliva, obviously even the saliva was going to sit here and cause chest problems. So they had to open here so that when the saliva must go somewhere because it couldn't go here. It was going to block his chest. So they opened him here and every time when he swallows, the saliva would come out from here.
Yeah, he had a sort of a hole now.
Yeah, he had a hole here.
So this esophagus, throat. I'm not sure the name. So by checksile kanje this engaphelelanga bayibeke la, bavule la. So when he swallows, khale kuphuma isaliva la.
Yeah. And we'd feed him through the PEC tube, but they said they'll teach us how to. Okay, it was my mind was still all over the place. Honestly speaking, it was emotional for me, emotional for him. It was just all over the place. And honestly speaking, when such things happens, you want answers. You know, so keep on asking doctors, like, what happened? Why is he born like that? And they were like, it doesn't normally happen. Study shows it happens to 1 of 4 babies. But there is always a solution, right? It's better for them to do the PEC tube than him not to eat at all. So he went through a lot and he was in pain, you could see. But every time he's in pain, they'll give him something for pain.
Hey, abantu abanavelwano ku social media bethuna sisathu ke sobandi fake le clip kagogosikhotheni kunye nomyeni wakhe becacisa into yokugula komntwana wabo. It's because abantu on social media sebeqalile bathetha izinto ngezinto zoba bathwele ngaye umntwana njalo njalo. Molweni, ndinamkela kumamkubhuzi TV. Khona ke nabanye abaye bathi a sad loss as to top and celebrated traditional healer uyiswe njani usaver ubomi bomntwana wakhe njengibani bavuleke xa beyicacisa le ngxaki umntwana wabo ebenayo wazalwa engenayo i-esophagus. So ke ebeza inyanga njani loo nto leyo gogo sikhutheni bokuzawufuneka kaloku abe nguthixo acreate ngoku umntu okanye i-body parts, which is only God can do that. Okanye ke oogqirha sike benze iplan bayikhona ingxaki mhlawumbi iyakwazi ukwenza i-esophagus yeplastic, of which I don't think this was the case. Kodwa ke kudala wabasesibhedlele umntwana abo gogo sikhotheni nomyeni wakhe bayatsho inoba they've spent over 1 million if not more entweni yogula komntwana wabo. So if ever mhlawumbi ke bebethwele ngaye and ke bengakhange babe kanti bayamthanda bayamfuna bebengade bayeke zonke ezo ndleko kanti bona bayazazi ba into abayenze ngamabomu leyo hayi andiqondi njalo bethunane but ke abantu babhalile abanye beblame amadlozi besithi there's nothing in this world that I respect like idlozi and when people find fame they tend to forget everything. I am not judging anyone or being insensitive but at times we play with fire. So ke mosilo mntu is alluding to the fact that ugogo sikhotheni mhlambi ke like udlale ngamadlozi nyayiva most ba ithini na kodwa ke kaloku abantu abaninzi bayasho babethunani kodwa usezintlungwini ngoku usitolekelwe ngumntana wakhe siva namhlanje le nto yenzeka izolo already sesithetha izinto ezinje abanye bengaba bathi uthwele ngayo. Imagine umntu in pain esolekelwe ngumntana wakhe and then kublamewe yena. Hey, kunzima bethunani kodwa ke nje ngibani sivele ke nani ke kule video kokho sikhotheni wayecacisa ingxaki yomntana wakhe and kwathuba 1 in 4 babies bakuyenzeka ba bafumane le condition ifunyenwe ngumntana wabo. So it's not like kukho into yena yenzileyo okanye angayenzanga the time ebe pregnant, into edaliweyo ezenzekelayo and into yoba sisangoma kwakhe akukho nto ebenoyenza ulapha umntana uba makabe noyisofocus. Hey, ba insensitive abantu. Ikhona icomment ebendikhe ndayibona ke nalapha kuYouTube ebumila ngokwezi ii-comments but ke noko abantu baye bamxelela uba ha-a kaloku this is not the time, umntana uswelekile so noko khawube novelwano. Anyways, khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Sisatsho ke sithi condolences kugogo sikhotheni kunye nomyeni wakhe nefemeli yabo yonke. Engangeumphefumlo ke kaMonde Shange Junior ungalala ngoxolo ngoba yeyi ulwile uboy from the day awazalwa ngayo esenziwe operations esesibhedlela kokoko ulwile. So shame ebediniwe esezintlungwini kodwa ke ngoku uphumlile nangona ke kubuhlungu. Nkosi kakhulu ke uthi nibukulele video, ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.